Rinova sandinira, kamba ramaga chaira, kudunga kwaro, kamba.